manje sise highway taxi rank sime ne task force. Task force yi forum iza kuni baphulaphuli othina siza kuni baphulaphuli be BCM sizocela sincedisane ne task force. A task force as we know is responsible for a highway that we know as namhlanje. As we know a highway we had a lot of crime. A task force ke iba nemoto iye incede nakwezinye areas. Now in the past couple of weeks a task force has not been able to do anything because le moto le yonakele. So siza kuni baphulaphuli libe BCM sizocela basincedisane ne task force eqaleni kwami kudime nobhuti ubhuti ozawucacisa ba i task force intoni and le moto ebalekeke kangakanani nakupho
mulene igama lami ngisiyabulela nanka organizer we task force abe Buffalo City and also organizer we task force abe highway and one of the founders of the task force yenzile siyimisele zokwindawo from postam uhambe uyotshoye nansi-ke amalinda ikhona everywhere siba olifikelela nalapho singenafikelela khona qha-ke sibethwe ngokwi-transport esiyisebenzisayo iba yiphukile umzekelo kwalapha angaphakathi emdwanzane besikhathe sifikelela kuzo zonke i-area ngoku asisakwazi ufikelela nodzotsi ngoba yabona uba ayisekho la kiriva besiyisebenzisa ikiriva ke ibhaki iveni beziyikhwela eyona-ke leyo ayifuna engokwi-service njengoba nathi siyabapha ihighway siphila ngalaa toti ngezaa donation akhopho sithatha khona asinanto siyithatha khona sinayo esiyiyo sitya ngayo
ngoku bhuti umntu obukeleyo okanye ophulaphuleyo mhlawumbi xa efuna uncedo anganceda njani acontacthe bani kuwe ii-banking numbers i'm sure ii-banking details sizozibhala below but sive apha kuwe bhuti umntu ne-interest yonceda angenza njani
i-bank account ikhona izawuvela apha ku-BcmTv esiyisebenzisayo yabo ikhona nekhoyo ye-task force qha ke yona ikabikho active yabo so ikhona esiyisebenzisayo esisayiveza pha for i-donation yona leya yeye-donation yala kiriva siyisebenzisayo ikiriva ke ibhaki le siyisebenzisayo sihamba ngayo ndawo yonke and also ngosikhwelisa kuyo namabutho kwezi area umzekelo kuthena zi-backup ewa-21 ningasileqa apho siyonceda apho asikwazi uyofikelela kwezi ndawo asikwazi uyofikelela kwa-24 asikwazi uyofikelela epostam asikwazi uyofikelela nakwezinye iindawo amalinda asikwazi uyofikelela kwama-rosedale asikwazi uyofikelela because sikhona everywhere so iplatform yethu umzekelo asinayo neofisi ofisi yethu kuba lapha ngaphakathi emall ezitepsini sihlala khona abantu basifuna khona asikwazi sinayo indawo umzekelo sinothi abantu banosifumana khona yethu iofisi yethu so siyajikeleza highway each and every day so kunzima xa kungena ikhesi umzekelo awathi sukumntu kwa-12 athi hayi andifuni le andifuna nina ndiziuba le nto yaqala asilisamisela aba abakwezi area athi ngokumzekelo masiye siyonceda pha asikwazi ufikelela uyonceda kwezaa area because of laa transport esisebenzisayo and laa transport ke besincedwa kwayelaa toti sibethe i-donation ngayo imali yepetrol siyofikelela kuloo ndawo so ibhaki esiyisebenzisayo leyana
And baphulaphuli ndiyathemba uba i-task force is not only requesting for financial assistance nabani na unokwazi unceda ngayiphi na indlela be it mechanic or whatever i-task force is willing to accept any kind of help but wam enkosi kakhulu for ixesha lakho
enkosi enkosi and also ukongeza besibawelifikelela everywhere nomzekelo sinosponsarishwa yilo khampani leyo ngezomoto sibhala ubhatrola across the Buffalo City but umzekelo besikwazi uhamba siyofika koomatsholonqo like ngoku asisakwazi ngoba sinatransport sifuna ubhatrola everywhere sifuna uyenza into esiyenzayo everywhere
sisi uyancomeka umsebenzi enimenzayo as i-task force apha e-highway bendicela nje jes khe sixelela baphulaphula ninexesha elingakanani sele niyiqhuba le nto yeforum
allright esisi ndibulisa nam ndowuthethayo apha ngubongwe ngunobhala we-buffalo city we-task force crime fighters sayiqala le nto ngo-2017 until now
oko nixhomekeke kule nqwelo yenu
oko sasixhomekeke kule kiriva laa bhaki sithi yikiriva ireason yoba sithi yikiriva yilaa meko yayo so sayithiya sathi yikiriva
umbasabhalfu ndihlala kwa-1 ku-27 ndabheyilwa iforum andithathenzise unit b for task force for uba kutshintsha ubomi bam yabona ngo andinaphinda nditshaye ngo and yazazi kudala nditrenda kooFacebook nintoni
thethwa
ngam kakubi ewe izinto ezithethwa ngam bendizenza but this time around I'm sure so something in time. Ah, so I video yami ngoku yeah.
So uqhubezela isikolo ngo.
Ah, ngizaqhubezela isikolo ngizokwenza fitting and turning yami ngwe mechanical.
Okay.
Yeah, because ngi engineer bro.
Okay. Sho ngubani wena igama lakho?
Ngumbasa, ubhali for fun.
Hlala
ku 27 kwa 1.
Okay. Yeah. Abakuthemba abantu.
Ah, mabanthemba
abantu. Kubuthetha.
Ah. Ah, mabanthemba abantu, mabanthembe. Yabo. Ugcwele ubethele emnqamlizweni xa nokuthiwa nibuyele emva.
Okay, sharp then, daughter. Go some food.
Yeah.
Sure, Brian. Yeah.